Hey Patrick,
What?
unajua kinyole model sema jana, mimi nakwambia.
Let me hear it.
Ati chilopota.